Shalom wa kolangu kila mwese kino kitondo izina ryanje ni Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa gatanu nashaka kusura kwaremesha ndababwira cyane cyane abantu bari ko baracika intege kubera ibibazo byo kuri yisi twese turazi ko kuri nosi hari ibibazo byinshi hari ibintu byinshi biduca intege hari byinshi bituza gukomeza urugendo ariko nashanda kuremeshe wewe wihebuye ndagira kugira ko nivyo inosi irimo ibibazo kwija mu gihe navuga satane ngo ni umwami wisi lo prince do so monde yes rivuze ngo umwami w'isi araje avuga satani nivuye yuko nimba umwami w'isi ari satani kandi kwa tuzi ko satani akazi kiwe ari kwica konona gusangangura ni gute wo kwitega yuko kuri nosi habi ibintu byiza inosi yuze mu bibazo nivyo ariko ndagufitiye inkuru nziza yuko inosi tuzoyivako kandi imana yateguye yindi si atabibazo bihari niyo nkuru nshaka gusura kwabwira bamwe bamwe batayizi no kwibutsa ababizi kuko nibwo bimenya uravyibagira hariho isi imana yaduteguriye atabibazo bihari atamarira hari atangorane zihari atabiriyo bihari atakubura bacu bihari iyo si rero imana yiteguriye abazo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nta kiguzi kindi gisabwa kuko ikiguzi gikenewe cyaramaze kurihwa na Yesu Kristo aho yatanga amaraso yiwe njye gituma rero nashaka ndakuremeshe wewe wihebuye kwera inosi wihangane ugume muri Yesu nimba uri muri Yesu utaraba muri Yesu naho wihane wakire Yesu aguhindure ubicare mwigisha ubumwana w'Imana arashaka mbwira umuntu wese ariko ararondera umunezero hari abantu bako ararondera umunezero muri nosi urasambana ubusambanyi bwinshi abantu bako arasambana mu buryo budasanzwe ugituma usambana n'abantu benshi wikurikiranya ni kwere kurarondera umunezero ariko mu busambanyi nta munezero urimo abantu bako aranyura umogi bako arankurikira banyura umogi muri ugo rumogi nta munezero uri mu rumogi nico gituma wama usubira ku rukene urafatura umugi no munsi ejo gakenera urundi abantu baboshwe n'inzoga bare mu kaboregwe mu businzi uguma usubira umwe munsi uranywa ugaboregwa ugasinda ejo gasubira kunyotegwa kubera iki umubiri nuhaga nje gituma nababwira nti hari ubundi buzima buhaza Yesu yabwiye umusamariya kazi yambwiye ati amazi yanje uyanyoye nusura kunyotegwa nuvuga yuko Yesu niwe afise ubuzima yaduteguriye ahantu tuzonja ibibazo vyose bikahera mu vyahishuye Yohana 21:4 Apocalypse 21 verse 4 avuga ngo azohanagura amarira ku maso y'abazoba bizeye bazoshika mu ijuru ngo azohanagura amarira yabo yose ngo urupfu ntizosura kuhaba zwagwaneshejwe ngo kandi nta kiriyo kizosura kuhaba inyoha plido deuil nta marira azosura kuhaba nta mubabaro uzosura kuhaba ngo kuko ngo ibintu bya kera byose bizaba byahavuye haleluya biranezereje kuva yuko ibibazo byose bizaba byahavuye amarushwa yose azaba yahavuye akarenga nyokose kazwa kavuye umuruho wose uzawa havuye mbega nindato kwifuza kubaho hantu aya majambo kurumva sayi wanje ni jambo gy'Imana rikora kugira ati hari ahantu heza Imana yaguteguriye bisaba gusa ko wihana ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza niwe mara kwakira Yesu umwami n'umukiza ukihana ivyaha vyawe azoguba ushobozi bwo kunesha kamere y'umubiri ushobora kuboshwe n'urumogi ariko Yesu azogushoboza kuva mu rumogi ushobora kuboshwe n'ubusambanyi ariko Yesu azogushoboza kuva mu busambanyi ushobora kuba uboshwe n'ishari iyo shari rirashobora gucika mu izina rya Yesu igisabwa gusa nuko wewe uhitamo hari abantu baboshwe n'itabi ariko aranyumviriza akavuga ati je narashatse kuza biranka byanse ko mpe binzoga byanse ko mpe bitabi nashaka kuze kuri Yesu mubwire uti ntavyo nshobora shoboza kuko umunsi nzamba yavuze abayizeye bonye ne bazoduga bazozamuka hamwe na Yesu ndakwifuriza yuko umunsi wapfuye uzupfire mu mwami Yesu Kristo kugira uzohanagurwa amarira yawe yose ibibazo byose waciyemo bizohanagurwa amarira warize azohanagurwa warabuza abantu ibyo byose bizohanagurwa uzoha umunezero ibihe bidashira nimba ushaka kwihana ngo wakire Yesu Kristo mwami mukiza urashobora guhamagara kuri 1961 11 1 23 +257 76 11 11 73 ari muri Canada no muri America mushobora guhamagara ku 63 462 93 52 Utugeze mu gice cya kabiri turakomeza kwiga icyete Paulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso twahitanwe ku munsi wa mbere hari byinshi two turiga ejo nako navuga cyane itandukaniro riri hagati y'imigisha mu isezerano rishasha n'imigisha mu isezerano rya kera no munsi isezerano rishasha yuvuze imigisha umuntu abona inzu umuntu abona imodoka umuntu abona umugabo cyangwa umugore cyangwa abana cyangwa visa cyangwa voyage cyangwa promotion cyangwa akazi iyo byose ndemeza ko ari imigisha iva ku mana hariho ibiva ku mana n'ibitava ku mana iyo bitavuye ku mana rero nta assistance nta protection cyangwa kurindwa kuhari ariko bivuye ku mana bizanana umugisha w'Imana n'ikiganza cy'Imana no kurindwa kw'Imana dusubiye gatoya kuri umurongo wa gatatu icyo cya mbere cy'Abanye Efeso Ephesians chapitre 1 verset 3 turabona yuko gambera tangura avuga ati duhezagire Imana data se w'umwami wacu Yesu Kristo ariko arangiza uwo murongo wa gatatu avuga ngo muri Kristo ugambira ashaka ndabasigurire bashasha kumbere batamenyereye ingene bibiliya yanditswe yubonye umurongo wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa gatatu ndagenda bwire ko atari Paulo yagize ino mirongo ngo verse 2 cyangwa verse 3 siwe yabigize Paulo Paulo yanditse kete kujya wowe nanje dushobora kwandikira kete umuntu igihe Paulo yandika rino kete ntiyarazi ko bazobigabura mu maverse cyangwa mu mirongo we yakorandikira gusa ishengero itorero hanyuma abagize bibiliya abateranije bibiliya niho bafata rino kete bakarondera ukuntu babitandukanya kugira abantu bibafashe gutahura bibuke ko nabasiguriye yuko igice cya mbere gushaka guca gatatu turabona yuko Paulo ariko arasigura ikibanza cyacu muri Kristo canke position yacu muri Yesu Kristo ni kintu ciza cyane cyo gutahura yuko umwana w'Imana amenya neza aho uhagaze mu Yesu Kristo igice cya kane gushaka guca gatatu 4-6 niho nyine nababwiye ko bisigura icyo dukwiye gukora inge dukwiye kwifata n'inge dukwiye kugwanya umwansi ariko rero kuri uwo murongo wa gatatu iyi migisha yose niko navuga ngo tuyironka muri Yesu Kristo aha niho ngoma guhagara cyane ko mu gifaransa umurongo wa gatatu urangiza uvuga ngo en Christ muri Kristo bisigura yuko utari muri Kristo iyi migisha yose Imana yaguteguriye yaguhezagije ushobora kuyironka iyo ukoraronka vyose egure ukoraronka ibintu ushobora kumwe ndafise ibi ivyo ufise vyose si muri Kristo ibiri muri Kristo bisaba ko uba wewe nyene muri Kristo warize Yesu Kristo umwami n'umukiza nce gutuma ku munsi wa gatanu na mvuga ni telefona uhamagare kugira ushobore kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ube mubera le saint abo bibiliya yita abera uje mu gitigiri cyawo nje gituma rero ngomba guteba gose kuri uyu murongo wa gatatu kuko udatawe uyu murongo wa gatatu kino gitabo cyose nta kimuzo watahuye ukiye kumenya aho imigisha iva ku mana iza gushikira gute igushikira muri Kristo iyo migisha yatanzwe ryari nitangwa ubu abantu benshi akunda gusaba ngo mana mpezagira mpumugisha ndagenda kugira ko uwo mugisha uri kurasaba imana iragushikiriza ariko uwo mugisha imana ntiwuguhaye uno munsi cyane izoguha ejo imana yaraguhaye kuva kera isi n'ijuru bitarabaho reka dusome umurongo wa kane verse 4 havuga ngo en lui muri we nde Yesu Kristo aha niho nashaka twumva muri Kristo imana yadutoranije imbere yuko isi ibaho inuza eli avant la fondation du monde we ukuranyumviriza watoranijwe imbere yuko Adamu na Eva babaho imana yamaze gutoranya imbere yuko isi ibaho imbere yuko ukwezi kubaho imbere yuko izuba ribaho imana yamaze gutoranya kera atamuntu wa mbere arabaho mu vyiyumviro vy'Imana wari uriho yari yaguteguye kera murongo wa kane ni kuvuga ko edutoranije ko kugira tuzobe abera imbere yiwe aha birakomeye imbere ya Kristo tube abera kuba uwera rero si ibintu biba ngo umunsi wahisemo kwakira Yesu Kristo oya Imana yaguteguriye kera nico gituma wewe uteritera Yesu usabwa kubikora kuko ivyo ukora uzokwatura gusa wakire Yesu igikorwa cyose cy'ubugororotsi bwawe no kubaho kwawe inyuma yuko wamaze kwakira Yesu carangiye imbere yuko ijuru n'isi bibaho rero iyo wakiriye Yesu Kristo hajya tuvuga ntuzi ushaka kwakira Yesu ahamagare ukizwe icyo bisigura ni iki bisigura yuko urumviye abantu bapfa badakijijwe bagapfira mu vyaha vyawo bagapfira mu busambanyi bwawo bagapfira mu bwicanyi bwawo si kuvuga yuko Imana itabahamagaye hari ijwi ryahamagaye ariko balance kwitaba muri kanguka ndazi ko ari benshi uko muranyumviriza ariko si mwese muzokwemera kwitaba iri ijwi ryo kwakira Yesu Kristo hari abantu benshi bamaze kunyumviriza hari abantu maze imyaka 5 cyangwa irenga banyumviriza muri kanguka ariko byaranse ko bakira Yesu Kristo barumviriza ariko nibihana bagoma muri bwa buzima nyene bw'ivyaha bagoma muri vya bindi barabasambanya ngo barabasambanye bagoma biba canke bica canke bakororinda canke bisambanya bagoma muri vya bindi nyene bagoma mu vyaha ntibashaka kwihana ariko barakunda kumviriza ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana ryumviriza nturishye mu ngiro ntacho rikumarira ni vyiza gusenga aho nimba uboshwe hariho baboshwe n'inzoga baboshwe n'itabi rumogi cyanze ko biheba saba inkomezi muri Yesu Kristo harwe inkomezi zo kubohoka senga Imana ibone vyukuri kutabishaka bego urabishaka kuko mfire mu vyaha uzobuhonje nduvuye yuko waramenye ko ahamagawe waramenye ko ariho uburenganzira ufise bwo guja mu ijuru ariko byanse ko witaba ni vyiza ko witaba kuko muri Kristo watoranijwe kera imbere yuko ijuru n'isi bibaho uzokomeza kwa mbere kandi mwibuke ko ejo musogusengera abagwaye yaba umugisha.